Nephi chapter 4. Polamulidwa ndi Mulungu, Nephi anakantha Laban ndipo mwanzeru anatenga mbale za mkuwa kuchokera ku nyumba kwa Labaniyo. Ndipo Zolam msirikali wa Laban anasankha kupita ndi ife ku chipululu nakakhala nafe komweko. Izi zinachitika mzaka pakati pa 600 to 592 BC. Ambuye Yesu asanabadwe. Verse 1. Ndipo zitatha izi, ine Nephi ndinabwereranso kwa azibale anga aja ndikuwauza kuti tiye ndipitenso ku Yerusalemu, koma tsopano tikuyenera tichilimike posunga malamulo a Yehova, popeza iye ndi wamphamvu yonse kuposa wina aliyense pa dziko lapansi. Ndipo ngati ndikotero, iye ali wamphamvu koposa Labani ndi ankhondo ake 50, komanso angakhale zikwizikwi. Verse 2. Choncho tikuyenera tipite, tiye tichilimike monga Mose analimbika, pakuti Mose analankhula ndi madzi pa nyanja yofira. Madziwo anagawanika, ndipo makolo athu anawoloka powuma pochoka mdziko la ukapolo, ndi pamene Farao ndi ankhondo ake anayesetsa kuwatsatira iwo. Anamenyedwa iwo ndi ankhondo ake onse mnyanja yofira. Verse 3. Popeza tidziwa izi, kuti zilizoona kuti Mulungu anachita ndi kuti ngelo anayankhula ndi inu, chifukwa ninji mukayikanso, tiye ntipite. Mulungu wathu ali okhoza kutilanditsa monga adachitira ndi makolo athu, yemwenso adzakantha Labani monganso adachitira ndi Aigupto aja. Verse 4. Koma angakhale nditawayankhula zonsezi azibale anga aja, iwo anapitirizabe kung'ung'udza. Kwa mwamphamvu ya Mulungu, azibale anga aja anavomera ndipo anakwira nane kunka ku Yerusalemu. Verse 5. Ndipo siku utadza ndio nawauza azibale anga aja kuti abisale patali ndi mzindawo. Ndipo ine Nephi ndinakwera mu myata kulowa mzindawo ndi kukafika pafupi ndi nyumba ya Labani. Verse 6. Ndinapita osati mwa ine ndeka, koma potsogozedwa ndi mzimu osadziwa chimene afuna ndichite. Verse 7. Ine ndinapitabe chitsogolo, koma pamene ndinafika pafupi ndi nyumba ya Labani ndinaona munthu amene anagwa pafupi ndi ine, komatu ali oledzera ndi vinyo. Verse 8. Koma nditamuyandikira iye, ndinazindikira kuti anali Labani. Verse 9. Ndipo ndinatenga mkondo wake ndikuchotsako kwa ine, ndipo ndinadziwa kuti unali wagolide oyengeka opangidwa mwaluso. Ndipo ndinaonanso kuti chitsulo chake cha mkondo chinalinso cha mtengo ndithu. Verse 10. Ndipo mzimu unandiwumiriza kuti ndiphe Labani, koma ndinati mu mtima mwanga, kuyambira pachiyambi sindinapheko munthu, chifukwa cha ichi ndinalumbirira kuti sindidzapha iye. Verse 11. Koma mzimu unandiyankhulanso kachiwiri ndi kuti nditero kuti Ambuye apereka iye mdzanja lako. Ndipo ndinazindikiranso kuti munthu uyu Labani anali munthu amene mbuyomo ankafuna kuchotsa moyo wanga, ndi kuti sanali wokonzeka kumvera malamulo a Mulungu. Komanso ndinakumbukira kuti munthu yemweyo anati bera chuma chathu golide ndi silver. 12. Ndipo mzimu unandibwereranso kachitatu ndikunena nane kuti tamupha iye, popeza Ambuye anamupereka iye mdzanja lako. Verse 13. Dziwa tsono kuti Ambuye amapha oyipa ndi kubwezerapo chiyero ndi chilungamo chake. Ndi bwino kuti munthu mmodzi afe kuposa kuti mtundu wonse uwonongeke mkusadziwa. 14. Ndipo pamene ine Nephi ndinamva mawu awa, ndinakumbukira mawu a Ambuye amene anati kwa ine, nchipulu chonsejo ana ako adzasunga malamulo anga adzadalitsika mdziko lalonjezano. Verse 15. Ndipo ndinadziwa kuti anthu awa sangathe kusunga malamulo a Yehova molingana ndi malamulo a Mose, komano akuyenera kukhala nawo malamulowo. Verse 16. Ine ndinadziwanso kuti malamulo a Mose analembedwa ndi chala cha Yehova mwini wake pa miyala ya mkuwayi. Verse 17. Koma pa tsikuli ndinadziwa kuti Ambuye apereka Labani mʼdzanja langa pachifuwa ichi kuti ndikathe kulanda zolemberazo malingana ndi malonjezano a Mulungu. Verse 18. Chotero ndinamvera zomwe Mzimu ananena kwa ine, ndipo ndinagwira Labani ponkoka tsitsi la pamutu pake ndi kundula mutu wake ndi mkondo wake womwe. Verse 19. Ndipo nditatha kuchotsa mutu wake ndinamvula zovala zake ndi kuziveka ine mthupi langa, ndipo ndinavula chilichonse iye angakhale zovala za nkhondo ine ndinaziveka izo. Verse 20. Ndipo nditatha kuchita zonsezo ndinapita kosungira chuma cha Labani, koma pamene ndinayandikira kumweko ndinaona msilikali wa Labani amene amasungiranso mfungulo za kosungira chumacho, ndipo ine ndinamulankhula munthuyo ngati ndine Labani kuti apite nane kosungira chumako. Verse 21. Ndipo mmene anandiona ine, iye anayesa ambuye ake Labani popeza anapusitsidwa ndi zovala ndi zibiya za nkhondo ndinatengazo. 22. Koma iye ananena nane zokhudzana ndi akulu a fuko la Chiuda pozindikira kuti Labani ambuye ache anali atachokako usikuwo. Verse 23. Koma ine ndinamuyankhula iye ngati ndine Labani ambuye wache. Verse 24. Ndipo ndinamuuza mulondayo kuti ndikuyenera kutenga zolembedwa zomwe zinali miyala ya mkuwa kunkanazo kwa azibale anga omwe anali kunja kwa nzindawo. Verse 25. Ndipo ine ndinamulamula iye kuti apite nane. Verse 26. Ndipo nsilikaliyo ananditsatiradi poganiza kuti ine ndinalidi Labani, osadziwa kuti Labaniyo anaphedwa. Iye ankaganizanso ngati katunduyo akupita kwa abale akumpingo. Verse 27. Komabe mlondayo ananena mobwereza bwereza zakufunika koziwitsa akuluakulu a Chiuda zakuchotsedwa kwa miyala ya mkuwayo mene tinapita kunja kwa nzinda kukakumana ndi azabale anga. Verse 28. Kwa pamene Laman anandiona ine, iye anagwidwa ndi mantha akulu, osati iye yekha ayi angakhalenso iye Ramuel ndi Sam. Ndipo iwo anathawa pamaso pa ine popeza adaganiza kuti Labani anali atandipha ine, ndipo anafunanso aphe iwo. Verse 29. Kuma mmene ndinawayitana iwo ndi mayina awo anandimva ine nabwera kumene ndinali ine. 30. Kwa mmene nsilikali wa Labani anaona azibale anga, iye anaopa ndi kunjenjemera kwambiri, ndipo iyenso ankafuna kuthawa kubwera ku mzinda wa Yerusalemu. 31. Koma ine Nefai pokhala wathupi lozuka kuphatikizapo mphamvu zapaderadera ndinapatsidwanso ndi Ambuye ndinamgwira nsilikali wa Labaniyo kuti asathawe. Verse 32. Ndipo ndinamuuza iye kuti ngati ungamvere kumawu anga pali Yehova ndi inenso, ngati umvera kumawu athu ife tidzateteza osawononga konse moyo wako. 33. ndipo ndinanena naye mwalumbiro kuti iye sanayeneranso kuchita mantha ndi ife ndi kuti anayenera akhale womasuka angakhale kulowa nafe mchipululu. 34. Ndipo ndinanena naye kuti ndizoona Mulungu anatilamulira ife kuti tichite chinthuchi ndipo sitinayenera kuchita monga mwa malamulo ake. Choncho ngati ndiwe okonzeka utha kupita nafe kuchipululu kuli bambu wanga komwe ukapeze malo okhala iwenso. 35. Ndipo Zola msilikali wa Laban anapeza mphamvu pa mawu ndi damuzawo ndipo iye ananena kuti adzapita nane kuchipululu komwe kunali bambu wanga. Iye ananena ndi lumbiro kuti adzapita nakhala nafe kumeneko. Verse 36. Ndipo ife tinakhala ndi chidwi mmene tinamva kuti Zolam apita nafe ndi kukakhala ndi ife kuchipululu popeza tidadziwa kuti Ayuda aja sadziwa konse kuti tinathawira kuchipululu ndi kuti iwo sadakatha kutitsatira ndi kutiwononga mioyo yathu. 37. Koma mmene Zolam analumbirira lumbiro kwa ife mantha athu anatichokera ife. 38. Ndipo zitatha izi tinatenga mbale zankuwazo ndipo ife pamodzi ndi wantchito wa Labani uja tinanyamuka kupita kumene kunali mahema abambo athu.